Nashikirije icigwa cerekeye ingorane z'amategeko zishikira abantu mu gihe bariko barondera impapuro zemeza yuko ivyo bakora ari vyiza ku magara y'abantu, ari vyiza mu rudandaza. Hanyuma ico cigwa nagikoze ku izina ry'ishirahamwe CDE mu cigwa twagize. Twarabonye yuko amategeko icyo avuga aha ububasha ikigo BBN cyo gutanga urupapuro rwemeza yuko ibyo bidandaza bimeze neza, kandi hariho na ordonnance ministerielle itegeko rivuga ubwe n'umuntu aronka urupapuro rikavuga ko iyo yarusabye bakaza bakaraba hakorera baza mu minsi itatu hambwa urupapuro bakarumuha mu minsi cumi. Icyo nicyo amategeko avuga, ariko tugiye kuraba uko twagize icyigwa dusanga iyo minsi cumi yemejwe n'amategeko BBN itayubahiriza. Buri umuntu araza agashinga ishyirahamwe agasaba urwo rupapuro, hari aho bisaba amezi abiri, atanu, atandatu, hari aho twabonye naho bisaba birenga amezi atatu, hariho n'umuvizi atunganye ngaha yatubwiye yuko we bimaze imyaka itanu. Muri iyo myaka itanu umugwiza atunga abapanze inzu abarika hemba abakozi obeye bimushaka ko amataxi kandi kwa rupapuro atararonka. Ibyo bica bituma n'umuntu yaraje gushinga ishyirahamwe ari umunyamahanga wewe aca avuga ati iki gihugu ibyavyo ntibishobotse ndigiriye ahandi. Murazi yuko mu Cyongereza bavuga yuko umwanya ari amafaranga. Icyo rero twasanze BBN n'ukuri ikwiye kwikubita agashi kugira yorose, naho twasanze nayo nyine ifise ibibazo by'uburyo, ibibazo by'ibikoresho byo muri laboratoire, ibibazo by'imiduga, ibibazo by'abakozi badafise agashahara kameze neza ariko yokwikubita agashi, kuko yagiye kugira iteze imbere amashirahamwe, yagiye kugira iteze imbere igihugu, ariko igira tevya ikagitanga igatanga urupapuro itebeje ici sanga ahubwo iri kirazimira iterambere ry'igihugu. Kintu ca mbere mu byo twabonye nuko twarabonye yuko bishika abene gihugu bakora mu burimyi n'ubworozi babanza guca mu kigo Senteya kikabahanura kikabereka ukuntu bohingura ibintu byabo, kandi kikabona yuko ibintu byabo bimeze neza kikabahana urupapuro. Ariko bashitse muri BBN bashaka bavuga ati ubwo rupapuro ntitwemera kuko sitwe twagiye kuraba iyo ishaniyo yayo mazi canke ibyo bintu. Muri icyo gihe nibaza yuko leta ibe senete ibe BBN ni n'amalaboratoire yayo irakwiye gushyiraho ukuntu bakorana. Umwene gihugu yamaze kuronga urupapuro muri Senate yaruvuga yuko ibintu vyiwe bihuye n'amategeko, BBN igacimo urupapuro. Nimba bitwaza bati ntawo vyemera ko BBN itagiye gutora iyo ishantiyo, leta irahindura amategeko avuga ati umuntu ashobora guca muri BBN ubwa mbere canke arashobora guca muri Senate, mugabo akavuga ati BBN nigendera abahakorera itora iyo ishantiyo yihereze Senate. Senate imaze kubona ko bimeze neza BBN ishivyemera na kare ibipima byinshi bisubira muri Senate ya kabiri, umuntu agahomba amahera kabiri agahomba n'umwanya. Leta nishire kugene Senate ya na BBN bakorana